turiko turakora ibikogwa hamari habamera nka kwa kundi Yesu ari karaca mu banyavyaha baba bazi canke bumvise inkuru yuko Yesu agira neza akiza bakaca bagende barafata ishati canke ikanzu bati mwami mbabarira sivyo none rero iyo turiko turakora ibikogwa haraba bishima bakaca bagira bati nukuri dutabare iyo turi turarushe mutwakire mu mugambwe none rero muri kanyo kanya mwubaho wa munyamabanga ntunganya bisata mwaduteye iteka twagomba muze kugenda mudufashije abo bantu amazi imisi bari ko radukwega amashati ngo tubatabare bararushe ni gihumbi n'amajana 3 nindwi mu batwakirire muzo wamukoze cyane imana ibahezagire
Yeah. ndayikunda ndayikundisha nabandi nzogendera karanga mutima ntunganiwe muri sentete ftd niho hara mahoro nzoyikunda kugeza ku muhero w'isi nta numwe yoza yinyankisha kuko yaduhinduriye amateka turonka umwitegemvyo ubuzima burahinduka kubera sentete ftd
sininya yuko abantu bambona
je sininya
iyo ndiko mvuka ibyiza by'umugambwe
sentete ftd
sininya yuko abantu bambona
oya sininya
iyo ndiko mvuka ibyiza by'umugambwe
Nyabanga bakaranga mutima tururu tare rutanyiganyizwa abagerageza kuducineke turabarahiye nibabishoboye turi kagashitsi kateretswe n'Imana kadahenugwa numuyaga sentete ftd muteyi watwese niyo meto yaturamuye nzoyiririmba nzoyamamaza abatabizi nabo nibabimenye Sininya
iyo ndiko mvuka ibyiza by'umugambwe
sentete ftd
sininya yuko abantu bambona
oya sininya
iyo ndiko mvuka ibyiza by'umugambwe
Kirika
Niha kabichari Akumana karanga mutima
Umukumya banga ukuri
Ahakarara hende
Kateku koba nibihinda
Niha kabichari Akumana karanga mutima
Nababu kanamba
Umukumya banga ukuri Ahakarara hende
Ahakarara rukabo
Niha kabichari Akumana karanga mutima
Umukumya banga
Ahagarara
yemye
Niha kabichari Akumana karanga mutima
Kwa gumya banga bashasha binjiye Nukubaha ikaze Umuryango mwiza w'abagumya banga Bisange Bahuze Bashire ingufu hamwe n'abandi kugira ngo Ikivinyabu nagikuke n'ingoga Kagire rero wikumira ngo nuko ari mushasha abandi ngo nabakera mu mugambwe sendede FDD rumwe ikindi tuhayikaze ukivi mugabe tunabahanura kunyifata ibereye ndazi ko baronse inyigisho zitandukanye hanyuma rero nabigisha baherutswe baherutse kuronswa inyigisho kugira ngo bigisha karanga mutima eka mbere bigishe n'imigambi yo kwiteza imbere nabo tubahe intege tubatera intege kugira ngo nyabuna tubone umwimbi wiyongereye haba mu majwi haba no mu bikorwa ku kivi tubandanye rero dukeza n'ugwaruka gwiza w'imbonera kure hariho benshi baronse inyigisho muri kino kiruhuko tubasaba kuguma bazishyira mu ngiro kugira ngo dutegure Uburundi bwiza Uburundi bw'akanovera igihugu gifite abana bagikunda